Emma, a radiation green camel. And now you will be over some. A da, a toss on what tree. A ye ukiada. And that's okay, can't some know it was so war. You honey a deism. 89. Into your mobile con, you could see it noon. You honey a deism. 89. Into your mobile con, you could see it noon. Ye ye can cast some no if the Presbyterian. Asare Almanac. At if you answer, I say, Osor upon no ebui. The Santi Yamima Muminti Radiasum. Ye actually no. Misha Nashe Wahine Epono Osor. Na ene Amity can say to Trubento. Ah, ene make a sigh, no essay. For braha, na mentira odi itwase yenum ekyire no eba na ntemo na mi wo honhun na hwe wodi ahinwa esi soro na obiti ahinwa no eso na die wote so no ohwe no a wote se ahwehwebu ani bujam enambo na nyankonton a wohwe a ɛte sɛ ahamono ɛboɔ atwa ahengua no ho ahyia na ahengua aduonu nan atwa ahengua no ho asi na mehunu mpanimfoɔ aduonu nan sɛ wɔtete ahengua no so ɛhyehyɛ ntadeɛ fitaa na sika abotire ɛbobɔ wɔn ti na anyinam ne ani ahodoɔ ne apranaa ɛfiri ahengua no mu ɛfiri adi na ujakania enson a eye nyankopon ahonhom som no e dere ahenwa no enim amema e radiasemuni amen.